ikaze mu gihe cy'impembero.
Bakunzi, twamaze usangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impembero. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusangire iki gisomwa kiri mu Baheburayo igice cya kane umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Ni igice cya kane cyose, Abaheburayo igice cya kane cyose kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 16. Handitswe ngo, umutwe w'amajambo wanditse ngo, uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Nuko ku isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twibare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvira ko akererewe. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima baryumvise. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, nk'uko yavuze iti, nk'uko narahiranye uburake bwanje nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje, naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko hari aho yavuze ku by'umunsi w'indwi nk'ibi iti, Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose. Kandi na hano ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Nuko rero, kuko bubikiwe bamwe ngo babushikemo, ariko ababanje kubwirwa ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamo no kutumvira Imana. Yongera gutoranya umunsi, niwo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise, nk'uko tumaze kuvuga. Ituye uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo, ntimukomantaze imitima yanyu. Kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye, ntibaravuze ubwa nyuma iby'undi munsi. Nuko rero haracari uruhukiro bw'isabato bubukiwe abantu b'Imana. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo, nawe abaruhutse ibikorwa vyiwe nk'uko Imana yaruhutse ivyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegezo ca babandi co kutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinja naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga y'izotubaza ibyo twakoze. Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubangiriza ibyo twizera tukavyatura. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Imana iguhezagire, we waduteze yombi, kigisomo kiguhezagire, kigufashe wumve ko ufise umuherezi, wegera atabwo batamazinda, umushikirize byose, ibyo wihana uvyihane, ibyo usaba bisabe, ibyo ushima ushime. Imana iguhezagire, uragahezagiranwa n'abawe, n'ivyawe vyiza vyose. Murakoze kudutega yombi.